Ọrọ na azu nwa, o mebiro yọ na bia lale, o mu ba kwa, o mu bia lo. Ngri go du maga na chi ma na olu ma nwa me bia, nya bi be ka I na eme. Olu ko je eme mmon. Maka ni kolo bia yọ ti ho mere yọ to. Mwa la o bia le kene, maka na mo so na je lo gun da bu. Amo so ba mo so. Ndo na je ogun da bu bo bo yen. Amo so na ta lo gara yen, o bo yen ko na ta. I got a mutata, I'm bagging a mwalo under Mary, where five like a vacuum now, and if you mel. I'm not going to add them at them, and if you mel, and Pasca Babiacan, I'm a mon de Babu, my own one, the Mary Luba. When I can't even bag my cow, Abia. Not a little more melody.
Abiam quinqua. Question qua,
I give a lunqua.
Nairu. What did you go?
Utu
akoko eh ko kwa buna onwere odi venfo so 21 days gata na chite kwazo is over a month na chite azu that day was Saturday meet ege be many changes so e go bido batam na ko bere obere abia kwa m Thanksgiving day ekelezi na komere ye mekwa ọzọ
se ifa ma emere ge
se
ngba debi ba ye jibo bia na ba na gari ba mo mele ko wa
oke anu buru mo no last year
so last year ja
so ona na da na enye nsogbu ma de chi after 8 months so ko atra ge se yo no aso to ga ge kwazie m na enwe na mmom kure nkwa
No one will be equal to one.
Yes,
okay.
I'm with Jeremiah. So, me with Jeremiah, if you for 2 months, if you be the sort, I say, I'm back and everything. Care about the man on Pamper. My own do the first sort.
Okay, I had a leg. Most no one gave big follower before. Messi and not the 10 I got a go to work. Or where be about self and not be fair. And we gba run wele bo kwa nkwa onya ka nna agwa ndem maro aru aru wo lo bu no garo ki si cho bi aka ju ese ka mari ve bu the problem abro mu chuku ma no nwe rive meru no lo alo lo wa gazilo ai ta ni me rive agbare ge ofuma ma obu no nwe rive wo ejiri ne ne go moto ta ta opu akwa engine o nwe ive cost o nwe ike bu na manu adore o ya dele ge ma ma ta ti bi do go fu bi fa after ki jes asingu gunye me go kan lo yare akwa nsu no nwe bi kwa nkwa Messia de ten jeje popo and the chatters in Equenqua. On your neck, when Quayama looks here, Quenqua. Makeshi, I had a legema. Oh, moi, Melugiva, my catta, who's a mepego. Before Macayale, Menaga. The Lucy Pupu, no more. But see, I'm seeing when they can tear off. Ken Gabriel.
I've been last 2 or 3 weeks. I'm better back on Sunday. I won't name it alone. So I'm the one guy meeting about I'm here first time meeting. So I seem miserable, Oji.
No, we saw we can. I'm blank. I'm
the Oji. This is Oji. I'm asking my baby. So I'm blank. I'm better. I'm the one. I'm not sure. It may be me. My phone touch the hill in the way. In the way today. So I'm just na John na na kuzi mungu.
Okay.
Ako vivezi.
Alu webi dozia wakuba wau. You are sick back in there. Man, before, all on a couple before.
And I go back to Kokrum of Brego, 60,000.
Man, I get up on all on a couple of Kalyan Bumbo. So maybe water. Ah, delegate. Macan came here,
no
cause.
I
can make a be an easy one.
Okay.
Now, maybe a lolo. Lolo, solo. Olo we maybe aya wa ji kwa kia we maybe
olo si olo we gwa ya so olo nwaa
ngi so
o so lo ya
we na cheta kwa azu olo ozo no se kwa within 7 days ifa gaba gori mu
ifa wa gaba ria
yeah
ya me du ego tan na kwa ebu
yes man also ni fa na if no o ko kwa kwa mo because na ndio ka chi kwa ria ugo we meet up kwa o meet up kwa ko top ugo wa je
Ni mo gwa ba okuru ki ji water 250 a unyi water.
Yeah.
Aya dele ke ma we buta ku ebu.
Ebu. Ya nyi ekere bi.
Aya dele ke
20,000.
Aya de ma. Ji wa ma yeme. Nke ka nke nwa yeme.
My sister said, If I may, I be the Mabelia Tata.
He said,
if
I go for a madam why I like when I'm an abona and I go for my cordel. I am my blue Sabylonia.
He said,
Oh, I can't and I walk a camel keep here. Oh, well, on Balakov. Because he called the name, he begs the name, he begs.
Oh,
my God, the name when he called the number, you told my number 5 million there. I chop an air, let me see even why I have a portion.
He said,
Even at the but even in Umbia, no, the ma.
See,
I'm a Lundi Genta, Jemu, and even never can ever. No, call them Maca in Emma. I had their own ma.
See,
no, my melon.
See,
I never going to go and I couldn't go to any man's way, good man, only when if I'm near, I can't now again. No, call them Maman and can look up your bumble back in the
eye. So, they be
from preacher. Now, what did you? Oh, we've been what you've been. I don't know. I can hold up an animal, go to not go for. Oh, God, they don't know. Come on.
See,
Makay, may lie.
Yes, sir.
Yep, well, I can come, my dear, may say, buy a yank and care room. Yes, no more on your way, may say, young can call you, wouldn't can care go near.
See,
oh, then I can call no way, look and can call go wire.
See.
Oh, God, my Calicia. Yeah, my Baba Mundo, when I'm more, if any new with that, I'm more in about there.
He said,
I'm more than I met. In a book every 2 months, a book every 6 months. And look at that, we were telling him why, even. Yeah? No, what do you want to go see? Now, Motto Cassiano got a change of man. I've run a man off near and a real 5 years. You better change your man of booking in Nadoqua, Bob Bob Bob. My candy walk, we knock at a block, bully. No, Nebutego. Only a young old we saw walk on, we should go for level. Here, knock at a quack, a homework is a
chamber,
a novel's often carving, a good young well we saw, we saw paying over. Man, is now what's the matter? That to road 2 days, he said, overcome on call was not got the mechanic.
He said,
very long got a mother me for no woman, even my boy at the same one.
He said,
I could acquire
it. He said,
on your nature, Johnny Sono, and do you ever?
He said, on
your Macanon, and I batte go Macanon alone, Macanon, and Charlie go moto, Mabo, Macanon go to moto, you were way near way. Eko sino nya eye nwe go ye ji bakeke nkete
ise
o kesi e boy e je mana o ye je go keke
ise
onye na lo nu iwe na ewe eko mu sino ya kwu ngwa house rent ma maka ma na ya lota mu no
ise
e lo ba hotel ma de na ewe iwe keru ko si we bulu na lo hotel la mala nyanwa no ba o wa mbo no ba na lota mu lo hotel Ego ye ji lodge na hotel o ye nwe eku o nwo ban de abe na eku o ni ife ji lodge na hotel a 50,000 fa so blog wole o blog wole aki e tigide we nwulu
ise
nya do nwo ke na nwa ga ba si chela onye chela e mma bi abe onye chela e ndonje je befa
ise
onye na ekpe ekpele mo no lo na lo ke gbu ai eku mo si na every month fire la kwozu
ise
Quan na yo quan ne quan ya quan gidozu quan gidozu quan gidozu ya boy udan oliozu ise mo ya boke nwa nko kwezi okun abobia iyo kata yiwo je laria je club lo nye nku obolu yiba iyo baya sis kolo bi je ma no na art nye nku ke fu ewa na abamba nku fu ze na ya ke fu no na ajuku we ngwa ma ye melai wala ya ma ya je melai ba iyo lege
se
iben ja to ma ya to si abu ki nya nge si ai
se
anoro nande na to mo short short ana me melon to ma to gida mu ma to se aya boye ana me nyaju mu avo ya bu oye nya ko nyaju ayi nwa avo
se
na kre kre ga ne bolo mpa
alo kod
every day morning o won do si no won lu season va na nde tanka ka mu na va na eku ya ri ono o si na ke ta nwa blo season va na season va bo okoshi na odo mmiri na mmiri na ezo na nde na kpo blog nde na alu na na egolozi va mmiri nwe ke nka o na alu aja onye onye ọrụ ugbo mfia na ọkọchọ si na kịta nwa bụrụ n'oge udu mmiri bụ season ụba mgbe gwuo si na ma mụ ma ụnụ ncha anyị enwere season
ise
afọ anyị enwere season
ise
anyị nwa na onwe anyị enwe season
ise
bọsọ ọ bụ na chi bụta n'elu nya bụ season anyị
ise
na chi akwụsịzi iji kwụsị ifo ma na ya enwere si season ehe mana chi na-efo na-efo yarị anyị nwere season
ise
24 hours
ise
ọya
ma
ya emelu m ihe nna ya ọ na-akọ dị mma ka anyị bịa
ise
maka ka anyị na-ayọ ka maka mere anyị
ise
ibe niile anyị kwuta ka ọ maa mma
ise
alọje ebute ego oyibo
ise ya gaba ya gazie dibia
ndị anwụlọ ọkụ gba mbọ ruo n'igwe ntị
ise
na ọgwụ etinye n'ikuku ya gba mbọ jee ruo ebe ezi ihe
ise
amaka melon
ise ha na ọjị ahụ
ọjị ahụ tinye n'ọnụ ga-atọ ndị nwa bụ awele mmadụ ife chọrọ kwuo okwu more than 5 minutes or 10 minutes kwuo ife chọrọ ikwusi fụọ ya na-egosi ụnụ ka esi afụ ya ndị nwa bụ awele were kwuo ife chọrọ ọ bụrụ na ikwusi ife chọrọ afụpụ na nke chọrọ ikwuo oge eme nke esi eme ikwusi okwu ya gbaa abụọ kpọọ ọsọ na-eme kwuo ife chọrọ ọ bụrụ mmadụ ka ị bịa dị gbaa abụọ ya kpọọ ọsọ na-eme imezi efụpụ ya efụpụ ya ọzọ nke ọzọ bụ na etiche ahụ n'aka kwụọ si aka nchawa ntị arụgwa sumode ya ọ bụ ntị mụ ka ntị ụnụ gaba dị ibe nwe ọlọ ntị
agbagba ntị
amụchekọ na ejiri anụ ibe oke ịchọ ya mma mita chi na-atụkọ ọwa mmadụ ego dị na picha jọs kọva dị picha kọva nye m ọrụ mgbadagba ọna bụ na ezigbo dinta nọrọ dị nso ee na mekanik ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ala mana ibe nna agọ na ọfọ bụ ka ọ dị mma na onye merụ ya gbaa mbọ bịa kene ka o wegwụkwa anyị meri ya ọzọ na ndụ nka na onye nọ n'ụwa ya enwe ego oles na ọ na ịmara ibe bụ akara ụwa gị oles na ọ na ịda achụ aja oles na ihe oles na ịgbagota mmadụ bụ n'azụ maka na mmụọdụ na ana nwee ihe ọ na-alụ aja ana nwee ihe ọ na-alụ ee aja na ka anyị na-azụ ụkwụ isi buka anaghị eri na mmadụ ya arụ ụnọ bụ n'ala na moto ya agba bụ n'ala ụdị moto ọsọ ya bụrụ ee na plan ihe efeni bụ n'ala ana ka anyị si eje ebe ọ bụla anyị na-eje so na ya ebielu ndị bụ ndị ana na ana nwee ihe ọ na-alụ onye gụta aja na ọnụ gụta ego ụnọ ọnụ onye gụtara aja na ọnụ mma gụtara ego ụnọ
ọnụ
ọkụ onye na-ekwu ọ sị na gị na nwa ya ezi
ụka
obodo a ya sago ndị nọ n'ime enwesị ajọ obi ha adọrọ ụnụ mma bịa ka amụ bịa ka ịkpụrụ ebu na nna na-etigo nye ọgbọ enyewo ngị ọjọ mgbe ya atọ ọjọ abata ihe ọ bụ ọjọ mmụọ ha ọ chọrọ dị ọmọ
Ojalo ma. 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 Ojalo ma.
Ele wa nje wepụta ụwa chukwu okike abia ma nyaka nna anọ ma tatazi ana ma anọ Jesus Jesus bụ n'ọnụ oyibo chukwu okike abia ma bụ n'igbo maka na oyibo ka ejide ewere onye ọcha kezie Chineke chukwu okike abia ma si n'ọnya abia ekwensu nti adukwa gee nti maru mgbe eji sabawa isi wait for the God's time obele oge ka nka nwụrụ I na-eche mmadụ abago menopause ana o kan e joke ana agba wait for the God's time iju bese malo na kwari omumu wu na adukwa mma duese malo na onwe onye imejoro melu wive gbaava afa abulabu na onye alu adulo ye je gbaava malo onye alu adulo ye je labu je je malo na obutego infection ma bu gololia e onwo ogwu ya inolu na eche ka chukwu gwa wa nya bu na onwu eluo
Ana
ezo. Ina na ibi na eme na ona gara aga. Eje gba ba mari ife bo the problem. Atu aja na ya la atu aja iba na ma nde mmo.
Ana ezo.
Obele ogo ade mmo.
Ezo.
Na ndi bo me abuli ife ka fa mara fa ka o ma ife. Na tata ne wa e ka na afuzi kwa na amu ejima fo na amu ejima tele ma amu ejima na. Ona agazi alu maka ni ife aji we de bo be me bi sige. Tata, ikolobi agwa mo onye nogo 120 years na family onu. Obia lalo aya agota ya onu. Na onye ruo 80 years, 70 years asuna okago nka. Iwe nwa abulo nka. Sumo de.